Supreme praise, supreme praise, supreme praise. Nyame ayadom, yɛde sɛ hwedie no akɔna wieɛ. Afei deɛ yɛdu Bodi. Bodi foɔ ɛyɛ on the 4th of June, mekyerɛ kwasiɛ da ɛdi anim yia. Yɛn nyinaa yɛkɔ ne akɔ akɔhyia ɛwɔ Pentecost Central a ɛwɔ Bodi. Na yɛde ɔdɔ akɔbɔ ɔdɔm, na yɛde ayɛyi a ɛte aseɛ ama ɔtumfoɔ agye Nyankopɔn. Na wɔakae sɛ time no nso ɛyɛ sɛ 3 p.m. pɛpɛɛpɛ. Three, I'm a bit pound. The team for a solid qua. Now I am in 10, 10, 10, 10, 10, 10. Send your bear. Once you beba, now about big tapping shit any bit. A dear coffee. Fashion trim, so man is sa and sound connoisseur. For magnet never, as a magnet actually, say GD, Fabra, the Fabergy, a radiant same insure. So program me, so open set or support it, and I see me be chill again soon. So, you wait to my friend, oh, a sound number, you so 0242963015. Missy Subim 0242963015. Supreme praise, supreme praise, supreme praise. Body for your bad ding 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 ding. Intimoso, money crowd, and change. Radin shall sell.